Molo wamkelekile. Kuthiwa ke u-f of x ngu-7x minus 5 u-g of x ngu-x onyuswe ngesithathu odityaniswe no-4x. Kuthiwa ke fumana u-f ophinaphindwe no-g ka-x. Masiqaleni ke apha ngokuqonda into yokuba lo-f ophinaphindwe no-g ka-x ufana ngqo no f i-function ka f, so u f of x ophinda phindwe no g ka x le function ka g. Andithi ke njengokuba lo f of x umele la 7x ophungululwe ngo 5 minus 5, ke sizofaka yena kule ndawo ka f of x no g of x. Andithi umele la x onyuswe ngesithathu odityaniswe no 4x. Ke ezo nto ke sizozifaka kwezi ndawo zika f of x nakule ndawo ka g of x. Ke kuyalandela ke uba eyokuqala into izoba ngu-7x minus 5 ephindaphindwe no x onyuswe ngesibini odityaniswe plus u-4x. Apha ke sibona into yokuba sinezinto ezimbini. Kwakwezo nto ezo kukho izinto ezimbini ngaphakathi. Apha ke zininzi indlela esingayenza ngayo le nto. Ukhona u-foil, u-first, outside, inside, last ngesilungu. Kodwa ke thina sizoyenza ngendlela enye. Xa nimazi u-foil sebenzisa yena, kodwa nalapha sizoyenza ngendlela elungileyo kakhulu. Ke ngale ndlela le sizothatha le nto engaphakathi kule bracket yokuqala siphindaphinde nale nto yokuqala kule bracket yesibini, siphindaphinde nale nto yesibini ngaphakathi kule bracket yesibini, njengoba ndizobile apha. Ke sizoba no x imama masithi sibhale ngenye indlela lapha, sithi sino 7x ophungululwe ngo 5 minus 5 ophindaphindwe no x onyuswe ngesithathu x to the power 3 odityaniswe sithi plus u-7x futhi minus 5 ophindaphindwe no-4x. Ke ngoku kuzophinda kwabelwe le nto ebhalwe ngeli bali eluhlaza nale nto engaphakathi kwi-brackets ezi ezibhalwe ngeli bali elibomvu. Ke sizophindaphinda lo-x onyuswe ngesithathu no-7x siphinde simphindaphinde no-negative 5 lo. U-x onyuswe ngesithathu ophindaphindwe no-7x uzosinika u-7x onyuswe ngesine. Ngokuqhuba ke sino-x onyuswe ngesithathu ophindaphindwe no-negative 5 uzosinika u-negative 5 onyuswe ngesithathu odityaniswe no-7x ophindaphindwe no-4x. Loo nto izosinika u-28x squared. U-4x ophindaphindwe no-negative 5 uzosinika u-negative 20x. Masithi sizibuze ke uba asinoyiphungulula le nto okanye siyisimplify ngesilungu. Inani lethu lokuqala linyuswe ngesine, elesibini inani lethu linyuswe ngesithathu, elesithathu inani lethu linyuswe ngesibini, elokugqibela inani ngu-x qha. Ke azikho izinto apho esinozidibanisa. Ke u-f ophindaphindwe no-g ka-x yiloo nto leyo.